Hallelujah.
Thank you, Holy Spirit.
Sivule nje unumber 157. This is my last song. The name of Jesus Christ. Lifikile au Ivangeli. Hallelujah. Esizweni au sakwaZulu. Sisho njalo nje kafushane egameni lika Jesu sithi lilethile ebalithi lilethile ukukhanya yebone nezinhlanhla hallelujah ezinkulu lona lifikile ivangeli lifikile ivangeli ivangeli Esizweni yebo
Esizweni
sakwaZulu
sakwaZulu
Lilethile yebo
Lilethile
Hallelujah ukukhanya Nezinhlanhla yebo Nezinhlanhla ezinkulu Lona lilethile leli vangeli
lilethile
lilethile ukukhanya nezinhlanhla yebo nezinhlanhla
Hallelujah.
Au imikhuba yobumnyama. Imikhuba yona iyaxhosw ikhwezi leli webakithi Ivangeli, Jesus Christ, hallelujah. Imikhuba yobumnyama, au 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 au. Imikhuba yobumnyama, yona iyaxhosw ikhwezi leli webakithi
iyaxhosw ikhwezi leli.
Au, 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 lifikile, au, aleluya, lifikile. Au, Jesu, siyabonga. Au, 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 ivangeli. Lifikile, 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 lifikile. Lifikile, au, 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 lifikile. Lilethile ngokukhanya. Au, siyabonga, Jesu.